Molweni mama tata. Igama lami uZinhle Maphalala. Ndisebenza nabantwana abanengxaki ngokuthetha. Namhlanje ndizawuthetha nani kancinci. Ndifumane ukuba yintoni ingxaki ngokuthetha komntwana. Ndizawuthetha nanotitshela bese ke ndithetha nomntwana xa sesigqibile. Ngoku ndizandibuza imibuzo nje embalwa ngokuba nihlala njani ekhaya ngosapho lwenu. Ukuba ukhona omnye umuntu ekhaya onengxaki yokuthetha, ndizawubuza umama kancinci nje ngempilo xa ikhulelwe nangokukhula komntwana. Bese niyandixelela kancinci ngokuba kwenzakala ntoni xa ethetha umntwana wenu. Igama ke lakhe ndiyalazi. Ndizawuqala nje ngokubuza ukuba nibangakhi endlini.
Endlini sibayi-7.
Okay, kuhlala ubani?
Uhlala umna, umama notata nabantwana bethu abahlanu.
Okay. Kunabantwana amakhwenkwe namantombazana
manga? Sibamikisilisa, amakhwenkwe mathathu, amantombazana mabini.
Okay.
2.2
Okay. Ekhaya ke abantwana bahlala nobani xa bephuma esikolweni? Kuba nobani endlini?
Mama was very cool.
Okay.
I think the only one you can get cool.
Okay. And niyasebenza nobabini okanye?
Asisebenzi.
Okay. Umntwana ke uthetha isiXhosa nantoni enye?
Uthetha isiXhosa sodwa. WasinamaXhosa.
Akathethi kancinci English okanye Afrikaans, maybe from
where he thethi English.
Okay, zama. Kodwa ekhaya nje ndithetha isiXhosa.
Thetha isiXhosa.
Okay. Abantwana abanye bakhona abathintithayo njengayo okanye?
Yes, bakhona.
Okay, bangaphi?
Olwethu sidade wabo. Kunye nomnye akathinzi kakhulu omnye lo iwele eli
nje
kancinci.
Okay.
Kodwa oyena kakhulu kudade wabo.
Abanye abantu ekhaya endlini abathintithayo?
Mama.
Mama.
Utata kancinci. Khabani.
Okay. Okay. Ngoku ndizawuthetha nomama nje kancinci ngempilo xa ekhulelwe nangokukhula komntwana ke. Ungandixelela ukuba beyikhona ingxaki ngempilo xa ukhulelwe?
Akhange bekho ingxaki, befana nje nabanye.
Umntwana wambeleka?
Ndazibelekela.
Okay, ngexesha elifanele?
Ngexesha elifanele.
Okay. Okay. Ebeyikhona ingxaki ngexesha lokuzalwa komntwana?
Akhange bekhona. Qha into ibikhona ike kuba amawela ndandiwabeleke nge-operation.
Okay.
So kwacaba yena umkhulu kakhulu. Uba ngaba bengazange ba-attende in time umngakazi njongiwangiwa ke yayikhona ingxaki uba wayemkhulu kakhulu kwafana ubelekwe nge-operation.
Okay. Okay. Niyakhumbula ukuba umntwana uqale nini ukuhlala?
Uhlala nje. Unokuqale nini uhlala? Ena 4 months. Uhlala uhlaleni.
Ukukhasa?
Ukukhasa uqale nina. Uba uqale wakhasa ngesisu uqala. Ukukhasa uqiniseka noba phaa nine months.
Ukuthetha ke? Kakuhle nje.
Hayi, nama ndiqaphile.
No, kodwa ufika nje ndicicile emva kweminyaka emibini ke wathi into ecacile evakalayo.
Okay. Ukutya okuqinileyo nokuzityisa?
I think utye susileke abanye khangabe nangxaki. Akho nto siyohlule betye susileke iperiod bithathwe ngabanye nayo uthathe loo period.
Okay. Umntana ke wakhe walale esibhedlela for ixesha
zakhe.
Okay. akagulanga
ixeshelide njengomntu angayitida abeshuni ubushushu qhane otherwise khanga benanix.
Okay. Akanayo ingxaki ngokuva or anything amehlo uphile
kakuhleuphilesempilweni.
Okay. Niqalenini ke ukuva ukuba umntwana uyathintitha?
Ekudala.
Kudala?
Ya, kudala ethintitha.
Eqala
thetha. So maybe ana
two, three years akumbona uba uyathetha khona.
Okay. Nabona ukuba wenza kakhulu xa kwenzakalani, xa ethetha nani, nabahlobo?
Xa inomsindo, xa ekho something emkhathazileyo.
Okay.
Naxa incokola nje.
Naxa incokola ngexesha.
Nenza ntoni ke nina ngokuba nicinga ukuba yingxaki
khange siyicingele ingxaki because nathi sinayo ingxaki yothintitha.
Umntwana usisi wakho omdala ke yena nenza ntoni?
At least urayithi ngokuye
akho nto esiyenzileyo
nakuye
khasenaye kodwa uyakwazi
kodwa uyakwazi ngoku at least ngokuthetha
ungcono ngoku
usofezeka
iyafika yona laa nto ngelo xesha kodwa ke akafani nangoku bekhula yabona xa ithethayo.
Iba ngcono ke okanye
kukwazi ukuzicontrol zenditsho ngoba uyaziva uma sixa uzawuthintitha uba ngoba ngoku ndizawuthintitha ngoku xa eligama like amagama amanzima
ulinde
so ufuneka ulinde then uphefumle then ke ngoku uthethe.
Okay. Yena ke kumphatha njani yaphazamisa impilo yakhe okanye?
Yothi ke amphazamisa impilo.
Okay. Ningambonisa ukuba wenza njani xa athintitha shop?
Okay, action. Uya igaba yalitsala. Kanti uzawubiza mama uyathetha ke ngolwa hlobo ne okanye igama uyaliphindaphinda ne bebe kunjalo okanye uyabonisa nge-action.
Okay.
Okanye ngoba xa ithethayo uya ngenathethe yabo wenza loo nto.
Ubonakalisa ngantoni nje xa asafuna ukukhokha igama usebenzisa izandla okanye
izandla kakhulu iba yintloko kuba ezawuthetha yabona.
Okay.
Amanye xa ke sisimgqibezelela igama azalibiza but ke kafuna ugqibezela ukuthi ngosoligqibezela aphinde aligqibezele naye alithethe.
Nibona ukuba uphindaphinda kakhulu okanye yintoni eyenza kakhulu kunezinye izinto?
Okanye zonke asikwazi uyihlula kanye kanye uba yintoni ayenza kakhulu kunenye kuba xa ncokola ngelo xesha utsayiza loo nto uyayiphindaphinda okanye uyayitsala okanye
okay.
Nathi sesimazi ke ngeli xesha ungamameli ngoqonda uba awufuna umjonga athethe nje then uyamazi uba udagqibi.
Okay, kuyamnceda ukuba
ungabingathi uconcentrate kuye kakhulu ubusazi uba umlindile imamele lo ayithethayo awugqiba kumphendula.
Zikhona akhona amaxesha xa ethintitha kakhulu khona kumbe ethetha nabanye abantwana okanye aseklasini okanye akhuluma ngocingo ngunini nje xa ethintitha kakhulu?
Athetha kakhulu thintitha xa ewe efowunini ne ngoba kude kuphele i-airtime ethetha yena
engadangaigama
ingathethi kwale nto ifuneka ithethile andimqapheli xa idlala nabanye abantwana.
Okay.
Then ke ngoku nasendlini kakhulu.
Endlini kakhulu
ngoba ungumthetho uthetha wena ngathi wake ngosukwazi basi
simadisuba
ungumuntu nje yani uyakuthanda qha uthetha
abanye abantwana benu kwendlini bona benza njani xa asaphinda phinde okanye bayamlinda
bayamlinda
okay esikolweni ke umntwana ufunda njani uhamba njani nje umsebenzi wesikolo
umsebenzi wesikolo muhle kakhulu kakhulu siyawuncuma futhi noma isibakhe bayancuma bathi hayi
uyaleader
eklasini
okay ngubani ke onixelele nge-speech therapy nokuba ukhona umuntu onganceda umntwana
umisi wakhe umntu othi masina
uthe yintoni ingxaki
inoba yena umbone ukuthindithe oko qha ndiqombele khona enye ingxaki ayibone yokuthetha oku ke mhlawumbi kuyake kulibaziseka kwanto into ezinjalo kodwa ke uyakwazi uyakwazi ukufunda uyakwazi ukubhala clever mntana orayithi
okay ngoku ke umama notata nosisi wakho mdala nonke nithetha ngendlela efanayo yintoni ke enenze ukuba nifumane uncedo for umntwana lo andifumananga
nincedo thina eziba uye ukhula officinaye sijonga uba ekukhuleni kwakho uzawuhamba hamba ayeke afane nathi because na nosister wakhe lomdala naye akasathinti njengakuqala
okay
so that's why singakhasi siyithathe le ngqalelo kakhulu
okay but ngoku xa ningalifumana uncedo nizalisebenzisa
if ever akazi uoperate if there's nothing yakwenziwa kuyo uwawuncedwa kolo hlobo awuncedwa ngalo you don't have a problem ngaloo nto leyo
okay
then if kuwakwenza ioperation a-a asizuyithatha
ungoyitata ayikho ioperation uthetha nje qha okay yintoni ke enye eningamxelela yona ngomntwana
nje njengangomntana nje orayithi usiphele umntanam uyakuthanda udlala uyakuthanda kakhulu udlala uyakuthanda ucula udakhompoze neengoma ezingavakaliyo kodwa kuthanda ucula
okay xa ecula yena wenza njani uyacula kakuhle okanye nakhona
uya kuba kuhle aqha ukingi ngicwe ukubona uya uyafasa aphinde
okay abanye abantwana ke abangasi abahlobo bakhe umuntu angamazi xa ethintitha phambi kwabo wenza njani kumphatha njani yena akake
xa iqala udibana nabantwana njengoba kule ndawo sekuyo ngoku simuva sisuka from kwenye indawo
okay
so baqa udibana nabantwana kuba abamqheli msinyane ne kodwa babe xa bekwase bembona ke ngoku sebemane bemvaze baya understand abantu yeah
okay abekho abamphatha kakubi maybe
askeva tunaye akakabuye khona akabuya ngene endlini ekhalas bayi nako ugezelwa ngabantu
okay enye into
no mntana ubhala uthanda ukubhala uthanda ubahanda uthi uthanda ufuna baphambili like yebo akathanda uba ngumntana olandela emva kwabanye funa uba nguye oza kuxelela ngumntana onjani nasiphelele
hayi ngulo mntana ukholwa kuba kuvuke ngaye ngafuna usalela baba raise into ufuna uba ithi gqi ngaye
okay
so ke inecebo so ke ne-opinion
okay and ukuthetha kwakhe akumvimbeli ukuba enze izinto okay okay. Okwangoku ke ndithi ngoba sisagcibile ngizathetha no teacher bese ngisebenza kancinci nje nomntwana bese ke xa sigcibile nzami sizawuthetha nje kancinci ngizomxelela ukuba ndifumene ntoni.
Okay,
yes. Okay, inkosi kakhulu,
ngiyabulela nathi.